murundi numwe jewe ndumva atipfuza gusubira iwabo bishoboka none ubu ntibirwa barasubirayo mugo bavuga bati mbega uyu munsi turimo turinjira mu iterambere ry'isi iki kintu bita mondialisation aho umukozi wa leta jewe umuntu w'umurundi agiye kwiga mu mahanga agasanga afise ubushobozi ubwenge bumurika gusumba naho yagiye kwiga aba abene ibyo bigo cyavuga bati uyu muntu ubwenge reka tugumye bwo tugira akamaro kandi bagira akamaro n'izi nagira dabiza kubera kugwere gutera iteka uburundi yacavuga ngo nibataye ku ngufu ubwa mbere hariho abantu bagiye barungitwe n'igihugu kwiga mu nyuma nibataha kubera ingone za cyezaduka mu gihugu ndaza abantu benshi batinye gutaha kubera izo mvo n'uyu munsi bagenda bakubitira yo kuraba abavyeyi babo bagaca bagarukino ari naco gituma mu gihe cy'iwacu twari twashizeho rya tegeko ryitwa rya double nationalité no kuvuga uri umurundi ugashobora kuba imurundi ugakora no hanze uri mu bubirigi ugashobora kugenda ni burundi ugakora no mu burundi atangora nizibaye ariko uyu munsi nako byaba bitangura gutera ingorane barondera abantu ngo wewe ngo naho uri mu bubirigi uri umurundi guma ngaha ibyo siko bigenda amakungu arafise ingene yitunganije umuntu arafise nawe icyo ashaka kiri mu mutima wiwe jewe waranyigishije warakoze mugabo nawe shiraho byangombwa nze nkorere igihugu cyanje none twebwe twahunze ko bari banyimye akazi nta bushobozi nari mfise kubera ngo ntari mu mugambwe wabo nagira ndabibutse ko jewe umuntu itwara jabu yanubwiye intumwa ati nomashaka umutwari yo senerese emera winjire mu mugambwe CNDD-FDD nababariye nti uwo mugambwe nzo winjiramwo igihe inkono izinjira mu mukuza kuki bavuga bati ugumukora kuko uri muri CNDD-FDD abo bahinga bari bize hanze batashe bavuga bati niba ushaka kuronka akazi ija muri CNDD-FDD kandi wakaronka uzohembwa uduha igice kandi niwe nabari mu bandi bandi bwo watumiye abantu bahinga igihugu sibonye mito kwa tabivuga mbega nabivuge kuko nibyo tuguriza kuganira umurundi akeneye iteka ryiwe nakeneye kwa mahunga afatwa nabi n'umugambi ngo no kuri ko butegetse bise ngo abasoda ngo fisi biki umuntu akamenya ngo acitse ikintu cy'igikoropesho nta gateka ari bugire mu gihugu cyiwe ngo atari mu mugambi CNDD-FDD ibyo ni ndeyo byemera bishoboka